Happy Richard Katehangwa wa Happy Rare Team na umwe habavujiba mana bo muzano gwe motoka zempaka omara ankore itabero mu mpaka za mirunde ebiryonka omyaka ebiri ya COVID-19 aho yaherize kwehandikisa aharukarara rw'abavuji ashatu na batano abetebekanise kurunji kwigura ho rubuga aha karenda ya NRC omwaka 2022
yonka driver aba dwe batayibanje na Uganda yona turimo covid twena twachi byumwe itaga mutayiwe abakubuga mwaka gukugira kuri umwe agira iciyaye siyaho ikirunjo mu toka zempaka so nabonyana bajabe na gambere nabo bagamba ngo benda bakore kurunji bashemeza bahagize babo abo byumwe nda kushemera ko arije mu covid na yesanyusamu ko mu toko mara mwaka
Katehangwa akahereruka kwetaba mu mpaka eza 1000 Moto Club Rally eza tebekanisibwa mu Desemba buru mu kwezi kwa kana umwaka 2021 aho atarahereza mpakezi kandi akaba nashomerwa mapo mu kazi Immaculate na Juma uyabiri atandikira na umwaka 2022 mu mpaka za Mbarara Rally COVID-19 itakateganisha ibyemezano mu Uganda aha murundo ogunaje kuvuga na Lawrence Mwambazi barukuvuga motoka yechika cha Subaru GC8 kandi nagira ngo no barabe bateganisibwa burwire bwa COVID bitubonka bavuji bine kwata na sahamwe kugarizo muzano gwa hamapo abanda bavuji kurugomara ankore abarayita bo mu mpakezi harimo Yasin Mukasora avuge Toyota FX hamwe na Didas Masco oyine Subaru N12 kandi abana bije ko bano bahayahayana n'abandi bavuji abamana bano mu champion wa NRC enkome ibirabuna gumwe Duncan Mobero Chikankane Jas Mangat Yasin Nasa Arthur Brick Jr. Ponciano Rwakataka hamwe n'abandi binji Ndoram Edwin Habga TV West agacenchire Omar Mbar.